abari batangiye ukwemera bari batangiye nifunga ije gusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Abigishwa barashishikara cyane mu byo kwigishwa n'abatumwa no kugira ubumwe mu byo kumanyura umukate no gusenga, kandi ibitangaro n'ibimenyetso byinshi bikagirwa n'abatumwa. Bitaye ko abari basangiye ukwemera bari basangiye n'itunga, baramuka baguze izo batunze canke izimbugwa, bagasabikanya ikiguzi umwumwe akaronka ivyo akeneye. Bama mu isengero iminsi n'iyindi kandi bashize hamwe, utwo bafungurira imuhira badufungurana ugweze n'umutima mwiza. Uko niko bama baninahaza Imana bagakundwa n'igihugu. Umukama nawe yama yongera iminsi yose kuri uwo muryango abo yitoreye. Ijambo ry'Imana. Shemeza Umukama kutari mwiza kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Shemeza Umukama kutari mwiza kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Umuryango w'Isirayeli ni ukuguti ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Umuryango wa Aroni nuvuge uti ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Abubaha Umukama bose nibavuge bati ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Shemeza Umukama kutari mwiza kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Baransunaguye ngo ntende mugabo Umukama we yarantabaye. Umukama niwe magara yanje nanje nzo muyaga, kanatsinda niwe yangijije. Impundu z'ugutabaruka zirahaniranwa mu nzu z'aberanda. Ukuboko k'Umukama kwarakoze ibitangaza. Shemeza Umukama kuko ari mwiza kuko ubuntu bwiwe bwamaze imyaka yose. Byabuye abubatsi batora bagashibura nibyo byabaye iremezo. Ibyo bitangaza twabonye byabonetse kubw'Umukama. Nguyu munsi Umukama yagize, turanezerewe turahimbawe. Umukama ari mwiza.
Ibyo dusoma mu ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Petero. Imana se Umukama wacu Yesu Kristo nihezagigwe. Ku kigongwe cyayo yarasubiye kuturonsa kubw'izuka rya Yesu Kristo mu bapfuye, ngo turonke kwizera gukomeye duhabwe rya soranwa ridatituka itagira akanenge. Mwabikiwe mu ijuru, mwebwe ububasha bw'Imana burorereye gukiza kubera ukwemera kwanyu mu gihe cy'imperuka. Ibyo biranezereza, naho nyine ubu mukibabazwa n'amakuba atari make kugira ngo ukwemera kwanyu kurushe igiciro izahawu basisije mu ruganda. Kuza kubatera ikimagizwa ninazwa n'iteka ku munsi Yesu Kristo azokwishyurira. Uwo Yesu muramukunda nawe mutigeze mumubona, kandi n'ubu nawe mutaramubona muramwemera. Mukanezerwa akanyamuneza katavugwa kandi kuzibu ninazwa, kuko muzi neza ko muzoshikira iherezo ry'ukwemera kwanyu ari bwo bukiriro bw'imitima. Iri ni ijambo ry'Imana.
kumugoroba uwo munsi ari umuhago wa mbere mu ndwi mu nzu yarimo abigishwa bari bakinze inzugi ku gutinya abayahudi niho rero Yesu yaza agahagarara hagati muri bo ababwira ati nimugira amahoro avuze atyo abereka ibiganza byiwe n'urubavu rwiwe abatumwa ngo babone umukama barahimbagwa yongera ababwira ati nimugira amahoro kume data yanduma nanjye niko ndabatumye ababwiye ibyo arabahuha ati nimuronke mutima mwiranda abo muzore kureba icumuro bazoba babirekuriwe abo muzore igumiza ko nabo bizobagumako aho Yesu yaza tumwe umwe wo muri bame cumi na babiri ariwe bita Didimo ntiyari muri bo abandi bigishwa bamubwiye bati twabonye umukama abishyura ati niboneye mu biganza byiwe intoboroza ya misumari ngo shire urutoke mu ntoboro zayo n'urushi mu rubavu rwiwe sinzokwemera iminsi umunani iheze abigishwa basubira guteranira muri ya nzu na Toma bari kumwe Yesu araza inzugi zugaye ahagarara hagati muri bo ati nimugira amahoro hanyuma abwira Toma ati shira urutoke ngaha ngibi ibiganza byanje zana urushi rwawe kandi urushire mu rubavu rwanjye ureke rero kuba ikigaba ariko wemere Toma amwishura ati mukama wanje mana yanje Yesu nawe amusubiza ati ewe Toma wemeye kuko mbonye hahiriwe abazokwemera atacyo barinze kubona hari n'ibindi bimenyetso byinshi bitanditswe muri iki gitabo Yesu yagiriye imbere y'abigishwa biwe ibyo rero byanditswe ngo mwemere ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana kugira kandi ngo mubyemeye murongo ubuzima ku izina ry'iyo dushemeze ijambo ry'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda turi mu gihe cya Pasika Pasika itwibutsa kuva mu buja tuja mu mwigegembyo kujabuka tuva mu buja tuja mu mwigegembyo mugabo hagati y'ubwo buja n'umwigegembyo hategerezwa kuba ibigora turaheza tuje kubizirikana none rero nta na kimwe gishobora kudukura muri ubwo buja atari Imana kubera iyo Mana ifitiye ikigongwe abo yaremye yabaremanye agashokayo ibaremana umwidegembyo igicumuro carasibije caronone umwidegembyo w'abana b'Imana icyo gicumuro ni igicumuro cy'ababyeyi bacu ba mbere hanyuma ko tubamukako kiraheza kiradukurikirana Kristo yafashe kamere y'abantu kiretse igicumuro niwe
yaje gusibura iyo shusho ry'Imana ryatosekaye. Mu ngundi rero ko turi mu gihe cy'ukuri mu gihe cya Pasika kitwibutsa iryo jabuka tuva mu buryo tuja mu mwidegembyo, nerekane tuzirikanire hamwe kubera icyo kigongwe cy'Imana n'ubuntu bw'Imana ugena Imana yerekanye icyo kigongwe ngo abantu baheze bave mu buja baje muwo mwidegembyo. Ari nacyo gituma ndabivuga mfatiye ku ipasika zitatu zabaye mu by'Imana. Ubwa mbere pasika y'Abayahudi, ubwa kabiri pasika ya Yesu Kristu, ubwa gatatu pasika ya twebwe. Igihe cyose turabona mu bwo rukundo n'ikigongwe cy'Imana. Na ushobora kugira ngo arafise urukundo adafise ikigongwe. None ko Imana rero ari serukundo iraheza ikerekana icyo kigongwe kubo yaremye bayiteye akagere. Pasika y'Abayahudi, Abayahudi cya gihugu cyatorwa n'Imana, bene Israeli bari mu buja bwa Misiri aho Farawoni yabacura bufuni na buhoro. Mugabo kaguma batakambira Imana, Imana iraheza irumva amaborogo yayo, irategura Musa, irafata Musa na Aroni ngo baheze bajabutse icyo gihugu cyayo kive mu buja bwa Misiri. Murazi ubwene byagenze, batanguye kujabuka ikiyaga cya Kiyaga Gitukura, hanyuma Imana yonyine iragicamo inzira. Abasoda ba Farawoni baraheza barahaonera. Iyo ni ingorane ya mbere. Ingorane igira kabiri ikomeye mu kujabuka, bari mu bugaragwa bwa Sinayi barabonye ingorane nyinshi, barabonye ingorane nyinshi. Ubwa mbere barasonza, barawera, ya mana irabaha ibyo bafungura, irabaha mana n'inkware. Baragira ingorane yindi koko yo kunyoterwa, banyotewe. Imana yarabwiye koko Musa ugena bigenza akubita inkoni kuri cya gitanda ya Inebo, hanyuma baraheza bararonka amazi. Ubwa gatatu Imana koko ironka inzoka ziriko zirabakomora, irabwira Musa yuko yocurisha inzoka, hanyuma igiti uyira yocurisha ko kimeze nk'umusaraba ariko inzoka uzoheza akarangamira, azoheza agaca akira yakomowe. Murumva rero aho muri Sinayi hari ingorane nyinshi. Turagaba ni ukuvuga yuko ingorane dushobora kugira mu buzima bwacu zirashobora kutubuza umwidegembyo, tugatera kagere Imana, tukaja kure y'Imana, tukiyukira ibintazi. Aba Banyisirayeli baratakonde gutera kagere Imana, bagomba gusenga ibigereranyo, bagatuka Imana, bagira bati njanyeho no mu Misiri twaragira urunyama naho ubwo baruboze bizi twahaga, twararya ibitunguru kandi tukamererwa neza, none dupfiriye muri aka gahinga, dupfiriye muri uru rugaragwa. Aba ari inyigisho ikomeye cyane rwose. Ni ukuvuga yuko amagorwa dufise niyo tubuze umwidegembyo w'abana b'Imana, niyo tubuze umwidegembyo w'abana b'Imana na buhoro buhoro. Nitwoheza ngo dute ubwoko, twoheza tukabandanya tuzi Imana yadukuye, tugaheza tukayitakambira. Barabandanije barashikira cya gihugu cy'amata n'ubuki barashikira Palestina barashikira umwidegembyo. Umwidegembyo wabo uhagaze hehe? Umwidegembyo wabo uhagaze yuko aribo biyobora, nibakiyoborwa na Farawoni. Abumva ikinofunofu mvuge ni bafise independance politike, batora bakuru hagati yabo. Umwidegembyo wundi ntibakirondera imfungurwa za Farawoni, oya, barafise koko imirima, ivyamwa, nuko amazi, baramerewe neza aho muri Palestina. Muri cya kinofunofu kandi novuga ni bafise independance ekonomike. Niwo mwidegembyo rero urimo inshuro zibiri bafise umwidegembyo. Mugabo mu gushikira uwo mwidegembyo kubera cya kigongo cy'Imana, rwa rukundo rw'Imana kuri cya gihugu yatora, nibashikanye n'uyo mwidegembyo. Si nguvu zabo, ni Imana yagiye kubera urukundo ibafitiye n'ikigongwe, yagiye irabakorera ibyiza bidasanzwe. Iyo niyo pasika y'Abayahudi, nubwo ko ari pasika ya mbere. Pasika igira kabiri ni pasika ya Yesu Kristu. Pasika ya Yesu Kristu afise yari afise umubiri w'ubuni, yari afise, yari mu buninahazwa bwa Mana se, yari mu buninahazwa bwa Mana se. Mugabo mu nyuma afata kamere yacu y'abantu, kiretse igicumuro nubwo tubisanga mu Bafilipi kabiri. Araheza afata kamere yacu nyaboro, arasonza, arababara, nuko ariko rero nawe nyene yaragiye mu mubiri w'uninahazwa, yaragiye mu uninahazwa amaze gupfa, yari izuye mu bapfuye. Mwumvirize bwa bugaragwa bwa Sinayi, ubwo bugaragwa na Kristo arabufise n'atari Sinayi, afise ubundi bugaragwa bwa Gorogota ahaca ku musaraba. Ubugaragwa bwa Gorogota ahababara cyane rwose, gushika agira ati, Mana yanje, Mana yanje, wamebeshejwe n'iki? Niyaba bishoboka nkuhure ko aya magorwa. Rumba ya magorwa, na numwe adaheza ngo ahagarike umutima na Yesu Kristo umwana w'Imana. Ayo magorwa yamahagarika umutima, ariko yagize ati, ishaka ryawe niriranguke, ishaka ryawe niriranguke. Yararangutse, mugabo ntiyamurekeye muri urwo rupfu, yarahavuye, yarajabutse, arizura mu bapfuye, ni muzima. None nibyo uyu munsi duhimbaza, yarajabutse, ni muzima, afise umubiri w'uninahazwa, yemerera abazomwemera bose yuko bazoheza bagasangira umunsi, bagasangira ubuzima bw'umwuzurira. Urupfu, igicumuro, Shetani sekibi bitagifise na buhoro buhoro ijambo rya nyuma. Nuko rero iyo niyo pasika ya Yesu Kristu. Kandi ibisomwa tugize iminsi turiko turumviriza n'ibyo twumviriza n'uyu munsi biratwereka ko Kristu ari muzima. Ego, icyo baba batanze kigaragara nuko mbwa mu nyuma yarabonekeye abatumwa biwe n'abandi bigishwa, aranabereka ati, abareza barasangira nawe nkuko yahora amanyura umukate, barabibona uko yahora yigenza, baraheza baremera. Mu nkuru nziza duhejeje kumva uyu munsi, twumvise ko Toma atashotse yemera kuko atari kumwe n'abandi bigishwa n'abandi batumwa. Yesu aho baraciye ashika avuga ati, nimugire amahoro. Hanyuma abwira Toma ati, ewe Toma. Toma yari yatanguye avuga ati, niboneye mu biganza byiwe intoboro za ya misumari ngo nshire urutoki mu ntoboro zayo n'urushyi mu rubavu rwiwe, sinzokwemera, sinzokwemera. Mu nyuma umukama nawe amubwiye ati ewe Toma shirutoke ndaha ngiri ibiganza byanje zana urushi rwawe kandi urushire mu rwavu rwanje ureke rero kuba ikigaba ariko wemere ariko wemere Tomati mukama mana yanje mukama mana yanje uri imana ni wewe wari waraguye mu bitabo byeranda uri munzima ni wewe wasizwe wari waraguye none ngarukire n'ukwemera guke kwanje ngarukire n'ukwemera guke kwanje si cyo cyonyene cerekana yuko ari muzima bajya bigishwa bari basanzaye basise ubwoba mu nyuma bamaze kubona ko ari muzima bari bafise akanyamuneza ko kumushingira intahe badatinya abayahudi bagira bati naho mwotwica naho mwokora ibyo mugomba byose ntidushobora guhora izina rya Yesu ujya mwarambye ujya ni muzima ujya mwarambye ujya ni muzima niwe Imana yarungitse none rero uzokwemera uzomwemera azoronka ikigongwe cy'ibicumuro byiwe izina ryiwe rirakiza abo batumwa barakwiye ibisagara bagatinya barigisha iryo jambo ry'Imana badatinyirira ubuzima bwabo mbere gushikaho bamwayi bamwe babaca umutwe nka ba Mariko abandi bakababamba baturanye ba Petero nuko bagira bati ariko ntizishobora guhora izina rya Yesu Yesu rero yarinzuye mu bapfuye ni muzima natugire bazima natwe natugire bazima natwe uko bukeye uko bwije kandi tumize mu gisomwa cya mbere yuko abamaze kumwemera hariho ibikorwa baranguye barajya hamwe bagasenga mu bumwe bakongera bagasarikanya ibyo batunze ibyo n'ibikorwa by'abatumwa hariho n'ibindi byinshi byagiye birakurikira ku gitabo cy'abakobwa by'abatumwa harimo ibintu byinshi cyane rwose natwe rero emwe n'ikindi cyerekana ko Kristo ari muzima n'aha duhurira muribuka gusenga muribuka akanyamuneza twari dufite ku munsi wa Pasika n'akanyamuneza dufise uyu munsi ko dufise umwizero nk'uko twabyumvise mu gisomwa cya kabiri ko Kristo koko ari muzima kandi aheza akaduha akanyamuneza kuzuye akaduha akanyamuneza akaduha amahoro iyi sengero yubatswe ibikorwa by'iterambere bikogwa biva kuri kwa kwemera erega nimugire ngo ni papa yabungitse amahera cyangwa ni iki ndega papa amahera yo yakura hehe yo yakura hehe nayo mwebwe abakirisu bemera bagiye baratanga uko imyaka ikurikirana wa muryango ugaheza ugakomera abasisi bagaheza bagasangira n'abandi ugasanga yeye Ekleziya rero irakomeye irateye imbere abatashobora kwibakira amasengero abandi bagiye baratanga ugasanga bashize hamwe barubatse wa muryango aicyo ngomba kuvuga niyo yaguye ava muri mwebwe kubera kwa kwemera none rero Kristo ni muzima iwanyu ni muzima mu buzima bwanyu naho mukora ibyiza byinshi n'abakristu b'isi yose bakora ibyiza ngo bakomeze wa muryango yasiga n'izindi menyetso rero nyinshi zitwerekana uyu munsi ko Kristo ari muzima rero mugabane ijabo karyiwe mwumvise ko ategereza kubanza guca kuri Gorogota n'ikigongwe Imana yeretse abantu yagombye gusibura koko rya shusho ryasiga n'igicumuro imana ibanza gutanga ubuzima bwayo kuri wa musaraba kuwo musaraba atsindira igicumuro atsindira inabi atsindira ikibi umwegereye wese nawe araheza akaronka ubuzima niyo rero pasika y'umukama niyo pasika rero y'umukama ningejabuka y'umukama wacu Yesu Kristu niwe wenyine ashobora kuduha amahoro yuzuye nkuko yababwiye ati gira amahoro niwe wenyine adashobora kuduha akanyamuneza kuzuye mu buzima bwacu murabona ngaha by'ukuri turi abantu batari bake hariho abamaze igihe bafungura munabona jewe ndimwo kugumvisha imyaka itari mike ariko uko Imana yaturemye ibyo turya ibyo tunywa ubwo bwenge ubwo buhinga nuko ubwo butegetsi dushobora kuronka ubwo bumenyi uko umuntu yaremye ntishobora kumwuzuza mu mutima wiwe na buhoro buhoro ntibishobora kuzura na buhoro buhoro namwe nimurabaho mwaririye mwaruzuye ntituzuye na buhoro buhoro aho twanywereye twaruzuye ntituzuye na buhoro buhoro hariho igiheza kikabura ubutwuzuza rero n'uwo yazutse n'iyo mana yizuye mu bapfuye hanyuma niwe twuzuza mu gihe tugendeye ibigize imana muri za nyigisho zo ku gasozi mu byo batoye kuri cya kiyaga cy'ibitunyunyu mu nyandiko za Izayi ibyuzuza umuntu buhoro buhoro n'ibyo bigize imana usanga imana igizwe n'urukundo imana igizwe n'ukuri imana igizwe n'ubutungane imana igizwe n'ukwama umuntu arondera ineza imana igizwe n'umutima w'ikigongwe uko rero tugira ibyo tubyigana buhoro buhoro mu buzima bwacu niho twuzura kandi tukongera tukagira akanyamuneza tukongera tukagira akanyamuneza nayo ibindi biza byuhira kandi ntibifise ikibanza kininiya rwose kunganya ico nuko rero pasika igira gatatu ijabuka rigira gatatu n'ijabuka ryatwebwe abantu kandi iryo jabuka ryacu ntirishoboka na buhoro buhoro hatarajemo ukuboko kw'imana hatajemo cya kigongwe cy'imana igihe hari intumbero zibiri rero muri uko kujabuka hari intumbero ya mbere n'igicumuro kitwiziziye n'ikibi kitwiziziye n'inabi itwiziziye kitubuza wa mwidegembyo w'abana b'imana igicumuro kiratuboha ikibi kiratuboha inari iratuboha niduhende ngo tubwire umwidegembyo na buhoro buhoro mu buzima bwacu biratuboha cyane rwose mugabo biragoye koko kwikura mu gicumuro kwikura mu kibi tudatakambiye imana so umukama wacu Yesu Kristu ari nacyo gituma rero nakujya kuguhera igorogota nakujya kuguhera mu kujabuka Sinayi habaye ingorane natwe rero tutegerezwa kwemera kwitsinda tutegerezwa kwemera tukababara kugira ngo dushikire izuka tuve mu gicumuro tuve mu nabi tutegerezwa kwemera guhera muri twebwe kandi tuzafashijwe na Kristu ntibiheza ngo bikunde na buhoro buhoro bavuga mu kirundi bati inzoka yanga gukubitwa yizingira ku gisabo dutegerezwa kwizingira kuri Yesu Kristu ngo tuve mu kibi tuve mu nabi tuve mu gicumuro iyi ni intumbero ya kabiri y'ukujabuka ni cya gihe tuzohereza ikarata yacu ya nyuma y'ubuzima tuzosubiza ikarata umukama yaduhaye tuzohereza inomero umukama yaduhaye icyo gihe nacyo nyine ni igihe kigoye kuko abantu tugomba kumata mu buzima bwacu ntitugomba ega tuwale manyumutima ukuronde la kwa maho ukugiru uzima imyaka yose nicho gituma tugira siporo ngo tuwe tularamba nicho gituma tuliaza rejime ngo tuwe tularamba kuko tugomba kubaho imyaka ni imyaka nicho gituma abatemera bagenda kurondera amagufa y'ibikoko inkende zapfuye cyangwa ibikona bakayambara nuko ngo babaho n'ibyo bikona bitibeshejeho n'izo nkende zitibeshejeho zarapfuye nuko turafise uwo mutima wo kurondera kwa matubaho igihe cyose mugabo ibyo byose n'iby'ubusa tulisha bukoroka dutegerezwa gupfa naho yogenda gute ari nacyo gituma rero kugira ngo tujabuke neza dusubirya kugera kwegera Kristo ngo koko aheza tujabutse we yashoboye kujabuka muri rwa rupfu kandi kubera ikigongwe adufitiye araheza akabigira araheza akadufasha muri iryo jabuka jyewe muramperekeza abakristu baba bitaba imana hasigaye nk'iminota 20 cyangwa 30 agasubiza ya nimero mugabo ariko ntarondere kuvako mu buzima bw'iyo eka rum bamwe bamwe ntakwegera no kumuha amasakaramenti akagira ati ndacyari n'ubundi karangeragereza aho nawe n'umupfumu murumva aho nawe n'umupfumu hari uri karangeragereza utange turiya ukagenda nawe utagenda mugabo ikindi kibabaje n'abandi batabona ko ubwo buzima bwabo ari ubwo bahawe n'imana kandi buzosubira kuri ya mana ibyo bintu nabyo ari byo imana yamuhaye kugira ngo akoreshe ugasanga rero umuntu asigaye iminota mikeyi ariko aratera ukuguru hariya kuko ari kure y'imana emwe kandi ukamwitega urashobora kugira amagorwa izo nguvu nkeya asigaje arazikumarirako ugasanga ariko atuka umugore wiwe nyakurenza ivu nyagumuzazi usigaye urarya wenyine ibyo nakurondereye usigaye urarya wenyine nagomba kumatuka nabuhoro kuri yasi nagomba kumaduka umubyo wamuhaye ni ugusaba rero Yesu ngo adufashe kumaduka kuri uyu mubiri n'ibyo dufise tugire dushobore kujya mu mwidegembyo w'abana b'imana uwo mwidegembyo nta handi uhagaze atari ukunywana na Kristo umwana w'imana yaciye mu magorwa yaciye mu mubabare yaciye mu rupfu hanyuma agaheza akizura mu bapfuye iyo mana ibande yanidukunda naho yaduhaye batisimu ngo dukire ibyaha byacu kubera cya kigongwe dufitiye yaradusigaranye n'isakramentu ry'ikigongwe kugira ngo uwatsitaye uwasubiye kwandura aheze yozwe mu isakramentu yeranda niko gituma mbere abwiye abayigishwa biwe abatumwa ati mwonke mutima mweranda abo muzere kuri ibicumuro zazo barirekuriwe abazo mugumizako nabo bizoheza bibagumeko nubwo rukundo imana ifitiye abantu n'icyo kigongo imana ifitiye abantu igomba yuko basubira muri rya shusho koko ryatosegazwa n'igicumuro ngo babane banywane n'imana rero imana nituje imbere twese turondere uwo mwidegembyo yatuzaniye kugira ngo tuzoronke ubuzima bw'imwuzurira akanyamuneza k'imyaka yose amina ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda.